Ka reo a ngā matariki, ka tirohia a Waiti e ngā tohunga kōkōrangi, e mōhio wai rātou ka pēhea te āhua o te kai i ngā wai Māori i te tau ka whai ake. He wahine a Waiti, ā, kei runga ake ia i tana tungāne, i a Waitā. He take i pēnei ai tā rāua nōhanga i a matariki. Arā, ka rere iho te wai Māori i ngā maunga, i ngā awa, ki te wai tai. E kore te wai tai e rere iho ki te wai Māori.
Ko te tikanga o Waiti, ko te wai Māori. Ko tēnei whetū te tūhonotanga o te tangata ki ngā awa, ki ngā roto, me te wai Māori. E kite ana te pānga o Waiti me matariki ki ngā koiora o te wai Māori i te whakatauki e kī nei, ka kite a matariki ka rere te korokoro.
Ko te hoa haere o Waiti, ko tana tungāne, ko Waitā.
Ko Waitā te whetū o ngā tini a Tangaroa, ko te tā, ko te tote. Ko ie kia nei ko Waitā te whetū o te Waitai.
E kī ana, ka tū ana a matariki ki runga tonu i te paiwai, he au tā ia tonu tana whakarere i ngā tai o te moana me ngā waipuke. Ka āta mātaihia a Waitā e ngā tīpuna e mōhio wai rātou ka pēhea te āhua o ngā kai i te Waitai o tirā i ngā moana.
Nō reira, mēnā e pīrangi ana ki a rea ngā tini a Tangaroa a hine moana, ko Waiti, ko Waitā, ngā atua heri kai mai.
Take.